Ruto apaka kudo tokute chwoyo wa aonge gikwe aonge gimo epin mamwaloni onye Ruto apaka kudo tokute chwoyo wa aonge gikwe aonge gimo epin mamwaloni onye Ruto apaka kudo tokute chwoyo wa aonge gikwe aonge gimo epin mamwaloni chwoyo
Matodero wanga jowa aneno jowa dwa timbieli aneno Matodero wanga jowa aneno jowa dwa timbieli aneno Matodero wanga jowa aneno
Otingole madongo, thim otingole matindo, yaye otingole makwimbe, nyaka mamolbe, nyasayo chweyo ngiwocho yutu thim, thim otingole madongo, thim thim otingole matindo, yaye otingole makwimbe, nyaka mamolbe, nyasayo chweyo ngiwocho yutu thim, thim otingole madongo, thim thim otingole matindo. Otingole makwimbe nyaka mamulbe nyasayo chweyo gi Donge en pin mawanda keni jowadwa Tim ni to donge en pin mawanda keni jowadwa Tim ni to donge en pin mawanda keni jowadwa
Jodonga yande gima giber Wenge gilenyo Dendgi bich Sani koro choke gyo gulo Dendgi ojwen Ango motimore
Jodonga yande gima giber Wenge gilenyo Dendgi bich Sani koro choke gyo gulo Dendgi ojwen Ango motimore Jodonga yande gima giber Wenge gilenyo Dendgi bich
Gini to chando pacha mamana Udero wanga obago pacha Gini to chando mamana Anena mocha Gini to diero wanga mamana Uchando pacha udero wanga Jowa Aneno Anena mocha Mato mako wanga jowa Obago pacha ujero waga Uneno kama utieni Oken karu marjot Tanguru ringuru auru Uwae pini donge wangi torumo
Nitiere pini mabema yomalombo wang Jonabo neno toke ndogi wachogi Onge gimi badhi wachno adieri
Uwa kala tusingo rudwa tudunge mitna Tobende Jerusalem marwa
Awide mo
Jerusalem,
dala wa
Tuwa Yesu
Awinyango